Kei te haere koe ki hea. Where are you going? Kei te haere au ki te eke. I te tahi pahikara. I'm going to ride a bike. Te haere koe ki hea. Where are you going? Kei te haere au ki te horoi. I etahi matapihi. I'm going to wash some windows. Kei te haere koe ki hea. Where are you going? Kei te haere au ki te whana. I tētahi poro. I'm going to kick a ball. Kei te haere koutou ki hea. Are you all going? Kei te haere mātou ki te kohi ngā heki. We are going to collect the eggs.